pofuna kukusamalirani kuti muende bwino pa msewu Khwezy buses yakubweretsera mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 20,000 kwacha ndi bwana 15,000 kwacha return ticket kuchoka ku Blanta yakupita ku Lilongwe akulu 35,000 kwacha ndi bwana 28,000 kwacha kuchoka ku Blanta yakupita ku Msusu akulu 32,500 kwacha Nibuana 25,000 kwacha Return ticket Aguru 60,000 kwacha Nibuana 47,000 kwacha Kuchoka kumzuzu kupeta kulilongwe Aguru 20,000 kwacha Nibuana 15,000 kwacha Return ticket Kuchoka kumzuzu kupeta kulilongwe Aguru 35,000 kwacha Nibuana 25,000 kwacha Mitengoi yamba kukwila nchido Lajisano pa 24 June 2022 Ngadi mkufuna kufusa zofusa Zina. Tango imba ni phone panambala iye 0886-780-355 Khwezy Bus Miles of smiles to your destination
Achimwene, lero ndakondwa kwambiri kuti ndapeza soda anga kwambira nekalata ino yachimwene anga kukondeka. Machona amene munachona kwa kwanzungu, ukomedwa kumeneko, kaya muliko bwanji kumeneko. Ukakhala kuno kwano ndiye ndi momwe muja achimwene, tikuyendabe mopinchama momwemo basi, masiku ndimapita. Monga manthawi zonse mundilole achimwene ndiyamikire kumwamba chifukwa kwalolanso kuti lero ndikulembeni kalata ino yachimwene anga kukondeka. Sija bafupi nthawe zambiri ndi makamba mabwereza bwereza mwene ntchito za ena afya Yehova kana khala munthu bweza atopa na afya kale kale kuposa posa omwe acha Khwezy buses zotsogola kwathu kuno lero andi kuli aso sitampa ulendo pa basi kwathu kuno unaphweka kwambiri ndi basi za Khwezy ndi za dongo solo samainda mwaya viavi aitu mtengo wakenso ndo chipa mwene munthu une lero ndadzuka ndi kumalingalira zochitika chitika za kuno kunyasalande Ndimuona pena pake analemba kuti akutika ya akumbali yotsutsa kwathu kuno atambalala ayiwala ulendo wawo ndi amandifunsa magetsi angayi kuti obwande kodi mukuona kuti izi zikuchitika chifukwa chani ndeni mamuwuza kuti anthu andale akuno ndodzikonda amatifuna nthawi ya masankho yokha basi masankho akayandikira ndi pamene muzadziwe kuti akuti otsutsa alipo koma pano ayi ndithu akukanika kuwongolera kuti anzathu amene mukulamulira bwanji mudakonza pakuti pakuti komanso pakuti otsutsa abushala seti kudziwa chifukwa chani abushala nthawi imene timawafunitsitsa kwambiri pena ndi umadziona ngati otsutsa ambiri ayi ndi milandu khulophete kubala kwa nanyati akumati akadziyang'ana akumadziona kuti pano ndiye kuti ndiyambepo matukutuku ndiye kuti ayi zinthu zindisokonekera apa ndingwanjulwa nawo unyolo pamenepa ndi pamene ndi umaona kuti pena pake dziko lathu lino tikadalira ndale kuti alikonze sizatheka chimwene amakhala ndi nkhani zawo zawo ndipo akamachita zinthu sikuti amakhala kuchitira ifeyo ayi koma amakhala ndi zolinga zawo zoti akwaniritse mukatera ngapita ija ndidakambapo kuti kwathu kuno kuipa kwake tatenga miyoyo ya anthu tawapatsa ndale tatenga mitu yathu tawasungitsa ndale kuti iwo ndi amene adzitiganizira ndiye tikuyembekezera zochuluka kwambiri kuchokera kwa anzathu andale tikuyembekeza kuti pakhomo tizipeza mbuwa ya matiremba kuchokera kwa anzathu andale tikuyembekezera kuti ana athu m'mawa azitha kudya phala matsukwa kuchokera kwa anzathu andale manja atalongedza nthumba kuyembekezera kuti basi uja wakwa malembo uja atipeza pakhomo pathu adzatinenkhe ina yake tikanasintha koma khalidwe limene makosana otsutsa pakadali pano akutionetsera likuyenera kuti likuyenera kuti lipasi chithunzithunzi choti tidziwe aliyense aliyekhayekha ndipo tikungoyenera kuchilimika basi mena sowera mwanji wa chwerere mwana chwerere achimwene zoopsha tukwa basi oza khangati nso ali konkuno kumakhangati mwina mwake adatuluka kale kale amakhala kunja kwa dziko lino kale kale tukuphana unyerere kale kale akusunga dzindevu lumolometera ndevu lisakudutsa kuchigamako amalankhula chwerere inayo ndiyo wanchire basi anthu amvekere njenjenjenje ino tamugwirana ameneyo alowadi tunchire akuluakulu amatha kuyikwera basi uyo kusasafulika kumayankhula kumeneko ifeyo tikuti fisi ni fisi kumamwene pano zinayera basi akuti zanu zimenezo bwantasa inu muona mpaka banji kufa saferana inu mmene nkachita mwana muja kuma mwana angachita kusowa choncho mwanji wa ajawa malume dokutala ponderane chimanga chocha bwantasa basi anga ngukhala zii chomwecho basi mabwana nanga kuti pasa chiyembekezo ndi achokera kuti ma boys sizoonayi osa mapanga choncho mwanji wa bebe nthawi ino sindiye nthawi yoti atuluke tsopano adzipereka chiyembekezo kwa manyasafe kuti ha musadandaula akuluakulu zinthu tikudziwa kuti zavuta kwa basi koma ine ndilipo ndipo ndili okonzeka kutulutsani mu msinga zimene mukudutsa mozi kodi mmene akuchitira magayo wotsutsamo mwati mchaka cha 2025 adzabweranso adzati chani tsopano mukampeni ya 2025 adzati tiwavotere kuti chani pano zinthu zikuchitika tikufunika liyiko lawo la chilimbikitso alidu abushala nthawi inake ndidadandaulako kuti mmene akuchitira makosana okwapatira tambalamu kupanda kusamala 2025 ikhoza kudzakhala disaster kwa makosana ambiri otsutsa nthawi zonse paja ndikamalankhula ndi malankhula ngati wa madzera mfuno choncho koma ndikumachita mantha kuti magayawa okwapatira tambalawa akudzitolera kwambiri pamene anzawo akuliza mkonono mphanvu zayamba kuchuluka kwambiri mapeto ake 2025 tidzapezeka kuti tikungoona mpingo umodzi okha basi timuona ngati nthawi ino makosana ena amenena kuti ayambe kudzitoleranso osatika mpingo ungobushala nako kunyanja basi phe kumadya nako nsomba nkumalo utatitabwereranso gamoto zikulira wow vuto limene ndikuliona ndilomwe lija achimwene makosana ambiri akumbali inayi anaononga kwambiri pa mipando imene adali lifake pano kulankhula kukumavuta kwambiri akumata kaganizira za nyasi zimene adapanga nthawi imene anali ndi makala mmanja basitu amadziona kuti ine kuti ndiyambe madukuduku pano anyamata andichita kanthu ndithera pomwepo amene una amene akumakhala mantha anga makosana akapitiriza kuchitira zinthu zawo mmene akuchitira pano akapitiriza kuchita mantha chifukwa cha milandu imene adapalamula ali pa mpando basitu ukhala kutha kumweko tiwayiwala chimwene posachilwapa pano akumachita kuchita mantha kuti alankhulepo kanthu kumaona ndithu kuti komatu zinthu ndiye zikuzondoka koma sangalankhule akuopa kumene kuchokera unyolo sakuona angozinikira mgwinjiri simbizalira mapepera ake tsopano akubisala kumbuyo kwa anyamata akuluakulu tiyendichite mademo nthaba ndikupatsani izi ali ni mantha anapalamula zambiri manjawo ngakuda sakufuna kutulukira msopoera agwiritsa ntchito ena kuti adzichita mademo anyamata onso nawo akumadziwa kuti nthawi yowadyera makosada adyera amenewa ndi imene itsopano tiyeni naone akawakhosomola pang'ono kuti basi ife titipanga mademo akumathamanga tachithumba amvekere tiyeni naone tili pambuyo pano ndalama izi mpeze anthu adzapange zimenezi zotsatira zake kukumayenda anthu amene ukawafunsa kuti kodi mwati mademo amenewa mwati akuchitika chifukwa chani akumayankha zosamveka akuti ifeto angotitenga kuti atiganizira mathupini basi tikamaliza atsogolera athu amantha kwa basi akumabisala kumbuyo kwa anyamata amademo mu mtima akumadziwuza kuti makosana hala yansiwa ali panowa nawonso paja nkagwiritsa ntchito anyamata mwanji wa nsundwe barakisi kupanga mademo kuti zawo ziwayendere zinayenda ifenso tini tilimbikire mwina nafenso kudzera mmademo tiyiphula kungoti kuchikumbeni kwathukulo lazindikira kuti makosana amakonda kugwiritsana ntchito nthawi ya mademo ndi zolinga zawo ndikamuyang'ana Timoteyo akumati viva makomuledi viva ife tikumayankha kuti viva akati osaopa ifeso limvekere osaopa pano tikamuona akumati thira matope m'makwalalamu tikakuwa kuti komuledi timafuna tikulankhuleni kuli zii timaonabe kuti mademo amasiku ano ngosagwira mwene ndocheba amene amawapindulira ife moyo wathu amakhalabe pamodzi modzi pompaja osasintha ndamuzitsa na magawangayo kuti ine ulendo uno za makomuledzi sindikupanga nawo za osaopa za chibwana tingochita nazo manyazi ndipo sindikupanga nawo ulendo uno abisala kumbuyo kwa makosana awo atuluke adzipanga nawo za osaopazo osati zikaenda ndiye kumachuluka nzero kumuoneka mashasha masewereje
ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande kuda kunya salande sunga mpenzi